Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Uthuse abaningi umshayeli odale isphihli sengozi eHowlett Mall eCenturion ngesikhathi ekhwela aphekwe enqanqathela yezitoro. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibola khona le video. Uma ngoqala usijonela elikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandu mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ngizocela ukungilandele ku Instagram @zwide_media. Uthuse abaningi umshayeli okhwele aphekwe enqanqathela yezitoro eHowlett Mall eCenturion. Lo mshayeli ozolo ukuthi ubeshayela edlampontwana ube ukuthi ubesendaweni iyokubhaka ngesikhathi ecindezela kakhulu amafutha emontweni maqede wayophosa imonto enqanqatheleni yesitoro. Uthole usizo khona endaweni yesigameko ngaphambi ukuthi kufike abezosizo oluphuthumayo. Bafethuke lezi indaba ayishiya abantu abaningi bemangele ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideo. Then elandelayo.